Maria, que eu faço com Nai, a St. Joseph's School. Corpo e Moa, Elizabeth Thomas. Oku o ta u kiva. Koe ku fae ko melanau o ku ongo ma tua tonga. Koe ku tamai ko konut o ku fae ko tonga kai tamai noe. Koe ku ka veinga lea ko koho ku mauinga te koho mauinga. Talba kai ki e lau ai poro ko la, na e whakatupu i he o toa, ai po i mamani o waki, te ane tō ki whakatupu ai tangata kine, pure ki he ngahi, mea ko toa kuoni ngāwi. O kuke pehe ko hai, o ku mawinga taha, i kai ko koe mo au, o ku i ai e tau lea tonga, o ku pehe mawinga te koha ko oi. Tau whakata tā ane, ki e toko taha ane, na e tupu hake i ha atakai, mō whamini nei lei, pea ne whakaka o ngā tamaiki, moha tamaiki, oku na iki tapaka, iki maiwana, inu kama malohi, na e iku ai ki ha taimi, oku ne mabahi mei a. Oku ke pehe o kune mawinga ia he eni mo ui. Mawinga ia i hono whamini. Koi whiri lelei nai ene ene o kune whai. Koi hā lewa ha o to koi e te whai e ala po aki ma ai toko tahani. Whakatau ange ki tā whiri ma upe, ki he lelei i kai koe. Kōwi me ake tau, peto kōni aki, hono pauhi.